Ngizolonga isho kancane kancane ngithi happy new year. Noze nivume boza. Ngiphume ezansi 2018. Umbule bengubuza bengibuza usizi. La esengakhe khona sengakhenhla 2019. Iy'nkomo zami zidla emadlelweni. Ngiyanizwa nithi awusabuzwa lo mbuzo othi ungene kanjani enyakeni. Mina ngithi nize ningamuzwa umpokandlovu elivovo nosenge wemhlaba nokhulubuza. Ngoba ubaphatha kabi lo mbuzo ngoba bacabanga ukuthi sibabuza ngoba bebakhulu.